Young Wokem, look at a Cassini Beze, and come back to Pilate, did you Jesus? My Jesus, are I was saying, hey, Abmeze, Manaleze Mabu in Kowa, Nezioku, Jesus Beze, Neligwe, Nelu, Manoburu, and Bob and Apara had Jesus. He better need a good one. Ọnụ niile ga-ekwupụta na Jizọs bụ Onye nwe.
Yeah. Oh,